My name is Slindile Nodangola. I play a role ka Deliwe Mbambo. There is a yin and yang to Deliwe. Deliwe is a woman blessed with a great husband, but unhappy because gonke logu akufisayo akukho kulo husband amtholile. Ababukeli angifuna ukubakhulumela, but what I know for sure is bazomthanda. They say acting depicts life. So sometimes kuyasiza ukuthi kube nezitori ekanjena ezidlalwayo where maybe you can see yourself. I just hope ukuthi abaningi bazozibona kuSibongile. So libalekile ithemba at the moment. Izobanikeza ithemba, faith, themba, trust in God or in whatever umuntu abelivela kuyona. Iyona nto esinayo at the moment. Ngaphandle kwaloko asinalutho. Sanbonani, igama lami nguSlindile Nodangola, ngidlala indawo kaDeliwe Mbambo. Please catch us on DSTV channel 163, Mzansi Wethu, uyazazi ke wena. From Monday to Wednesday, Sibongile and the Dlaminis. Woo!